sekela somlomo indlu yowiso umthetho namalungu abantu bakuthi ababukele ngomdla ukwazi into oba ikamva labo lithini na ikumkani nenkosi zelizwe lakokwethu inzala yezimba mgodi abantu abahluphekileyo ndiyababulisa ngalenjikalanga ndiyayibulela indlu ukuba ilivume elithuba ukuba sizityande igila ngalo mba wokuba baya kubhatalwa na abantu bakuthi ndivile ke kusithwa akusaxoxwa leyo mna bendize ndizoxoxa leyo kule ndlu kuba engakwazanga ukuba kuthiwe abazukwamkela bayatshintsha bathi ingobuqhophololo norhwaphilizo mawethu balumkeleni olwimi mbini sizake sigxile ke kule besize ngayo ndiyasiva isikhalo selungu elisuka apha umama uyoste ekhala ngabantwana lungu elihloniphekileyo mandikunika imbilini yam ndithi kuwe bekulapha ko-1947 ukubheka phambili apho abantwana bomzantsi afrika babantu abamnyama bebenganikwa nto kulapha ko-1980 apho khona ipension yabantu abamnyama yehliswa ukusuka ku-25% ukusuka ku-13%. Isikhalo namhlanje sesokuba kuza kubakho ubuqhophololo akukathi uba sebudandalazile sincediseni ke mawethu yiyani ezinkantolo niye nakwiikomiti nakwezinye izakhiwo ezilungele ukuphanda thina apha umsebenzi wethu asilophando asinqweneli ke ukukhutshwa emxholweni ngabantu abakhathazeke kuba kuza kuhlawulwa emva kokuba bebethe abantu abazukuhlawulwa bantu bakonombandlana bantu bakuthula mahashe bantu basexholobeni ngemini yokwamkela kwenu vukani ekuseni njengesiqhelo nihambe niyokwamkela mandidlule
yithi
ngobani bona
apa thethwa awuthathi isihlalo sakho sisi yes honorable member what are you rising on
honorable speaker umama Capa ndicinga uba umkile emxholweni ngokarule 68 asithethi le nto ayithethayo thina ngoku siyavumelana imali
izawubhaaeskaipesalaphanmember no you can't debate from there no that's not a point of order
umama Capa waba inkokheli akwazi ulandela andikwazi kulandela into efunwa nguwe ndilandela le kufuneka ithethwe ngexesha elithethwe ngalo size sakokwethu balumkelani oomafika izolo ngoba kaloku kukwa izolo oku
Please take your seat. Let's listen. Yes, honourable member.
Yeah. Chair, could you please help us with the hooligans up there because we can't hear now.
Okay. Honourable members, please, guests in the gallery, this is the third time that we request you to not participate. Please don't. It disrupts the proceedings of the house. We welcome your presence, but not your participation. Thank you. Honorable Capa, please proceed.
Deputy Speaker, why don't you call the bouncers for these ANC people here? Why?
Honorable Sope, you are a member of parliament. You must respect members in the gallery, whether they are ANC or any political party. Their political affiliation is irrelevant, honorable member. Proceed, honourable member.
Sekuliliselwa nje ngokuba abantu abazuhlawulwa. Ngo-1994, umthetho owangeniswayo wokuba kubekho isebe elizimeleyo ekuthiwa lele social welfare. Lenza into yokokuba makulinganiswe ukwamkela. Ndingake ndinibalisele mna mntu wasezilalini ncakasana endazalelwe emva kocango kungekho nesi kungekho gqirha umuntu wase Eastern Cape kuloma homeland ebe samkela i 44 rand kwinyanga ezintathu ukuthi uyigama layo yikota umuntu ose Western Cape entshona koloni ebe samkela i 120 rand ngenyanga inyanga nenyanga kodwa bona bamhlophe bebethe vetshe imali inkulu yaqhubeka ukunyuka yaqhubeka ukwehla eyesizwe esimnyama namhlanje sizokhalela ukuba imali enikwabantu incinane kuyizoloku apho bebengayinikwanga kwalapha phakathi kwethu kukho obhedi idlaba ebebengafuni ukuba le mali mayibe khona kuthiwa kudivelopha i-welfare state manene nani manenekazi malungu ahloniphekileyo ndiyazithoba phambi kwenu ndithi kungenxa yemithetho enaniyenzile namhlanje sihlupheka nje kuba kwathi wangumhlekazi umulda makuqiniseke into yoba kukhona i-migration labour system eshiye umfazi ngapha ishiye umntwana ngapha ithothe indoda isemgodini eyo yantlukwano yenza uba abantu abamnyama abanamphakathi baba bafundanga namhlanje bazizicaka ezinto okuthiwa ngamaphandle homeland were breeding places for a cheap labor for you today to sit here and point fingers and say the ANC which if thina we were able to say this would be arrested honorable member to complain about a bad road was a jail 3 months I've been there honorable member I do want us to be honest and say how does South Africans bantu base South Africa xa sekuthwa abantu aba ngimamele kakuhle abantu aba bebe samkela bebe linani elincinane kakhulu bekungekho norms and standards zoba ubani wamkela malini njengoba senicacisile xa kuthiwa le nto iyacentralizewa isiwa national xa kuthiwa abantu mabalingane zavakala izikhalo malungu ahloniphekileyo abe besitya isonka phezu kwetafile nabe befumana ingqukqu ngaphantsi abamnyama ngebala kwabonakala into yokokuba xa kulinganwa kubi ngoba aba bebencela umbele omkhulu bayahlupheka namhlanje kuyalingana mandidlule ndize kule nto ithi ikwayile palamente ye-ANC eze ne-ANC basingene nathi simnyama niyayazi bebingenawungena abantu abamnyama bebezoyingcolisa yenza into yokokuba umgcini mafa akhupha amabhiliyoni aliqela ukwenzela uba kubekho loo makulingana loo makulingwane esithetha ngayo namhlanje eyona nto ndingayo sizwe sakokwethu ethula mahasha kunombanjana nandawoni na noba kusesitekspreite niza kwamkela kutsho laa mlomo wawuthe manamkele ningawuphulaphuli omnye umlomo masingabuyi siziswe apha ukuzozama ukuthetha into ebesingathethi yona eyona nto siyitshoyo yethi siza kulwa not uba bantu badle ii-handouts sigaqele kule nto ngubani onepokithi elikhulu likwazi uba linikwa abantu bonke kungabikho mntu kumane kusithiwa makamkele inkamnkam xa ndisondele ekugqibeleni ndifuna ukuthi kubonakala ukungalingani okukhulu phakathi kwabantu okwenziwe ngabom ubuzawusebenzisa iposi ayikho kunombanjana senditshile ubuzawusebenzisa ibhanki ayikho ngapha entsela amanzi noba yeyiphina intlobo yebhanki ifuna ke loo nto abantu abavanayo abafuna kulinganwe abayikhumbulayo izolo labo nezabo iimisteyiki bangathi xa kuvela iimisteyiki ezenziwa kuzama ukulungisa bafune into yokuba bathi ukuba kukho ubuqhophololo khona iinkundla zomthetho bakhona abaphandi yani kubo engeke ndivume sihlalo umcimbi weblack sesh ethi makususwa magunya eParliament ayonikwa uJustice kuthiwe makube nguye ozowubabysitter. Siyephi thina malungu eParliament ngePortfolio Committee? Umntu afuna uba lilungu lePortfolio Committee mabe lungu apha. Ayekuba kwenye indawo afuna uzokwenza lo msebenzi. Siyayivuma into yoba uba kukho umntu owenze undonakele ongayenzanga bekumele uyenzile makasiwe apho kuzawuthe kungathethi abantu abangayaziyo of ondive. Ile debate iza kakuhle intle idandalazisa ukuba kuhleli wenje kunqulukhwa ukuba ingathi xa kutshoni xa liye nabhomboloza kweli qonga kuzawuthiwa nini enizena le mali anizanga nayo. Ubona nje ukusukela ngo-2015 2016 sithetha ngaphaya kwe-R120 billion enikwa abantu abangathathi ntweni ukwenzela into yoba bafane nani. Isibongo bantu abemzini nibenze nangenye imini. Ndiyabulela sihlalo ngexesha lakho.